you say, the price of my love's not a price that you're willing to pay. You pry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you see. You'll remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You'll remember that I served you well. Italian to remind you of my love. Da 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 da. You say our love is strained, you can't go on. Be the one complaining when I am gone. And no, don't change the subject, 'cause you're my favorite subject. My sweet, submissive subject. My loyal, royal subject. Forever and ever. And ever and ever and ever. You'll be back like before. I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise. And I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go back. So don't throw away this thing we've had. 'Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da